abana bafuna uhamba kuthiwa masikhumbeni abepaki ijoba. Kuthiwa masikhumbeni abepaki abana bafuna uhamba. Isemakwajweni ninango.
I'm going to go to the house.
Asinokwazi. Hayi, asinokwazi.